kusana pege pose pupu wan hukine chino mboma. Mziko mono kuti aveze ma contract mboma. Kwa mankani na ikuli mene mteta, msi ndio kuti nitu bungwe jawangani na anamwino ndi azamba. Bungwe li mene li, likuuti, li ambe kupese na nchitu anu hamenewa mboma la Amerika. Kwa mene tuti kudziko la Amerika. Chifojo nina kuti, mboma, sili kuatandiza kwa ya nkama mkawa zao, akala kumana nalo mboma alo, akala ita zone tsero, kuti ya alembe ni nchitu anamwino ndi azamba. Mziko mono kwa mayai, sizi kuteka. Wanangwa, ine fusanga kumakhala ina kuti chowaphuzitsira anthu njani ngati simungale mbe ntchito
mwina ndi mfuso labwino chifukwa anthu amene awati kunena kuti ana mwino pafufupi onse amene amaphuzitsidwa ku Malawi kuno boma limatenga pokawo mwina mwachindunji tine kuti ndi ndama za Malawi fe zimene zimagwira ntchito kuti anthu aphunzire afike pamene fuwa kaya apita masukulu aboma amene kaya iyayi amaphunzira masukulu ena amene ali anda chamwe Christian Association of what amene adzawo
Christian Health Association of Malawi
zinthu kazibwezo amene adzawo swamakhanga kuti ndithu boma limakapereka ko gawo lowaphunzitsira anthu amene so kulikonse kumene mungati mwatulutsa namwino mungodziwa kuti boma linayika potsa nao nkhani kumati zikafika pamene pakumati mwina ena kumaganiza kuti bwanji tiatenge chifukwa kuti alipo amene sanalembedwe ntchito amene akukwana mwina
3000
kupitirira amene ndithu angokhala ndi marova kumano ntchito yanatani anaphunzitsidwa mpaka ena akuganiza zoti mwina amene amayang'anira anonimo akazira mwina bwanji tiatenge tikayike kaya ku Amerika kumene kokoso kwakwafuna ngati antchito oterowo kuli gapu ndithoti akufunitsitsa atapeza antchito oterowo ndiye kuti ku Amerika akuti ngwe zitaphunzitsa onse onse alembedwa komabe mukupezeka kuti musakukwanira sawa bwanji tipite nawo tikafike kumeneko ata akambirana ndi mabungwe ena ku Amerika komano si nkhani yophweka yayi ndi nkhani poyamba yochitisa chisoni chifukwa choti chativuta ifeyo mwina ndi mapulani athu planning yathu imaenda bwanji nkhani yake ndi mwina so umphawi umphawi umabwera chifukwa cha njira zingapo pali umphawi wa makobiri umene aliyesa mabadwa nawo chifukwa palibe amene amabadwa nawo aliyesa mabadwa osauka komano ndama zozima chita kupezeka munjira zosiyana siyana mwina akusiyira makolo ako kaya chibale kaya pawe kanzeru so chimechi kuvuta nchokuti kusauka kumene timazitchula Malawi fe ndi kusauka kuti chifukwa choti nzeru zatichepera ndife osauka mu mphawi mu nzeru mu ndife mphawi
mutumu
ya chifukwa maresources ndetira ndi nawo koma tikulephera kwagwisa ntchito kuti tichoke muchani mu mphawi so mukhozona kuti mwina anthu akaphunzira Malawi muno kunena zoona kulibe chipatala chipatala zimene tinazo Malawi kulibe chipatala chimene chingabwere poyera kunena kuti ifeyo na nkhani ya anamwino alikamanesio ndiye anakwana musatipasiso cha ena atakwana ntchito ayi ndi chipatala chichonse kuti tiyende pa kuchokera pa jina likona pano pafupi ndi pakwezi kuti tikangolowa pakwezi mukamva kuti munomu ndiye muli shortage yaikulu ya anamwino komano pali ena akungota akungoka andizwezi mukhozo zipeza chipatala chilichonse shortage ndi ya anthu amene alipo chimozimozi mutapita masukulu mumva shortage ya aphunzitsi
koma alipo
koma aphunzitsi odaphunzira sakulembedwa cha alipo chimene chikuopsa kuti asalembe ndi nkhani ya makopi chifukwa nkhani ndiyoti akalemba kweno kakhapa wechipi akayang'ana budget imene amapereka kale ya masalari ndi akuona kuti tikayikamoso awawa ndi kuti mwina chuma chathu chipetu sonkhalitsa kandi ku MRI kudza kandi kuti chizingopeze kuti half chikupita kumacha kumasala so ndi nkhani yongopanga plani titati tapanga plani bwinobwino osewa amene tikunena 300,000 akhoza kalowa anthu wechipiri dzasoma khabe yoti manager akhoza kalowa aphunzitsi onse amene angokhala mmasukulu kuti pite ratio ya aphunzitsi ndi ana ndi yaikulu kwambiri kumalawi koma pali ambiri mbiri anamaliza sukulu kalekale ndi malova sitikuwalemba Situ wale mba jifuwa chokuti tiribe planning yoko wani labuno kuino yoti izita kuchita abuzovu wantu hamenio kumano machuma hachicha tziko shikunkana apu umana akulabe handi jifuwa ya umpayo umweo undu umene so wakula kuti nkari za juma sisi kuenda minu handi jifuwa yoti nkari za juma sisi kuenda makampani ambili jifakule mba chito utiyekeze filande sasa sibo maloka ndi antu wote akana thaso kulowa kuma private fakuti zipataraso zacha za private zambiri biri ma clinic machani kuli ma pharmacy fantu wasuti nchito awo ndiyo ngugwira kanchipa yena ndi wakuzugwira ku pharmacy akuzugwira ku komano mosemo ndiye kuti mmene mudzaso mafika poti eni akeo ayimakaye kuti sininga onjezeri anthu chifukwa ndrama isikuta sibwera mokwani so ndi nkhani kukhala basi kuona kuti kodi chuma chathu tichiike pati maendesedwe athu azinthu tayike pati kuti mwina aliyense amve kuya amve kuko titangotero palibe amene angabwere ndi magalizo fa papa rukhozona kuti kuti munene kuti ya musapititse ukhangati wankhaza nasa anthu angukhala ali bawolo so kamati ya ndemo sabitisi nangapoti muno kale tili ndi shortage tayerekezani poselwa pani mamva anduna aza umoya manena kuti yai pokuwa usajedwa apa tufa tuonjezeka amati 52 half centers kamati 55 koma ndi 50 chakuti ma imene afuna amange ndi ma half center maboma osiyana siyana kumene kuku kukafuna chani ndiye tikatumiza athu kupita ku US nanga opita kuku tikati so ndi nkhani ya planning koma poti ndi ku Malawi ndiye pamene pata pavute nkhani
koma timaona kuti ntchito zimapezeka tu amathawa zipanga create tu zimapangidwa create ntchito zisazivika muno kuti angopanga create apo ntchito kupanga create apo ntchito koma ndithu zikuzisadabuza chonjo pezo kuti manesi masikumango kha ndiye kuti ndikhale ya mapriority
ya kwambiri fake that planning iyo ikukudza even ma priority zafunda tibulemba ena ali ndizoona pali ntchito zina zoti kulemba anthu tiyekeresa chabwino mukangonena kuti mwina ma presidential advisors ngadali po mwina 20 po 21 so mukhozoona kuti anthu 21 kumalangiza munthu mmodzi ndi anthu ochuluka kwambiri
amulangiza chani
olangizi onso ndiazosogonelekera nawo nonga uyabwera we so mwina amene adzawo masalari awo ndadala atali kwambiri tangopereka chitsanzo sikokhako kumene kuli ntchito zina zomaona kuti awa atolo mmezatera ti tichepese kungokhala nda atatu ena osiyadza kwacho tsako ndama zipeta seva kumene kuti mwina tikhozopezeka tatu lako mwina ana mwina ofifiti alowacha alowa mzipatalako chifukwa zipatalako ndimene muli zofunikira anthu akupita mwina mikuluza miyowa chifukwa choti mwina sanathatizidwe kokwanira amaana mwina anali ota ochepa andi titati tipange palota ndimwambiri moti ndithu mkhozo chosa pali anthu ena oti amangopita ku ofesi akalowa mawa kutuka mazuwa akangomwa khofi chimene achitamo chosaziwika so tiyang'ane kuti ngoti ife kumene tikufuna tipfe konze ndikuti andi kufuna kukonza dziko pali madera ena ofunikira kwambiri ngati au moyo amaphunziro simungasiye chifukwa madera amene ndamene amapangisa kuti dziko litani
dziyendo chabwino tiyang'anepo nkhani munayamba kuyamba chigawo choyamba chijapa nkhani imene chikudze ndithu anthu ogwira ntchito ku treasury kabare na uri ku accountant general's department imene nthambi ya boma londoloza chuma cha boma mechi kuyendera kumene kwa anthu ena amapatsana ma allowance ndipo ma allowance wanafika mpaka na 159.6 million kwacha wina munkhani zatina zinatuluka dzulu amanda anamanda 7 million pa mwezi ena amapatsidwa ma allowance kupatsana ma allowance wana masiku 40 pa mwezi lomene kalenda lake ndi akuti siku dzipi kuti kalenda masiku 40 ndi akuti koma nkhani ndiyo nena kuti taona pakati pa wanango kunena kuti ma systems akhala kupangidwa update ma systems ikutiyekeze ma systems ingata IFMIS integrated financial management system apangidwa upgrade apangidwa update koma anthu amapeza benjira ndi choyengera mkono ndikukapisa mukukija kulowetsa mumpoto kutani kutapa mundiwo ehe zikutheka bwanji ma system akugwira ntchito kapena chikufunika njani amene
vuto ndi limodzi chifukwa choti mungazame maga and mungazame maga ndi science komano imadzafika pena kuti wota ipange trigger pazifunika munthu azungu ayesetsa ndipo akuyesetsabe panopa afika po mapanga iti ndiye grodi kuti ziuluka mulibe munthu mkatimo ndikukagwiragwira ntchito zina kumeneko nubweretsa hai iwe osanapite kumango kaona yoni komabe amene akuyang'anira ndi cha
munthu
ndi chifukwa choti pali munthu ndipo vuta ngani agona pa munthu uyu maganizidwe ake.
So si system hii.
Ai system
ndi munthu.
Mukozo konza system ya complicated. Koma chifukwa choti muli anthu amene azikapanga operate system. Uyu uyo zidziwaya atangu fata ganizandi amene mukune nawo kuti akwaganizirawa. Ndi anthu oti nchito yawo ndi ma auditors et. Anthu amene amayenera kuchita track yani
ndalama sicho.
Ndalama. Ngati pachitika za chinyengo amayenera kupeza ndani ndiwo. Awo o pesa chinyengo ndamene akuganizira kuti amapanga chani.
Chinyengo.
So zakuti ana essence kuti naife panopa kuti tizitiende tiende kale ni auditors talemba 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 muziya ngana. Andiwo ndikukhala pheyo magazi kuti onda ikako anthu ndiye kuti kuwe kuzinthu zitani?
Zieta.
Ndiye mweme amene akapeza kuti iya inu yotu mundipatse masiku 40 vanya. Pa mwezi. Mwezi umata 30, ukavuta mwina 31, ukakao, utalikira, koma wao, mafika mpaka. Andi masiku 40, ndi kumalo wabu, inobuino drama, zomono kudizaro wanditu, masiku 40. So, as long as pali antu, nkani ndi antufe. Amarawi fe antufe, tafika kuopia kwa mbi. Andi, kumele tukulowera hako. Mwina, ngati siti Samara. Pazape zika kuti antu amba kuganiza kuti nchito iliyonse imene walowa machitidwe ake ndoto zichitapo zacha zachinyengo
zamba kare fact
ehe
njifolo anthamana ndo uri ndi mapanga apply nchito tekeza nchito pesa chifusira nchito mapanga apply nchito koma mena ambira sanditenga uva ya nakachita perform bwino kumene kuti koma atenga
wakuti
kuti society waso nchito sichinyengo chokhacho
kani yake ndi mene anthu aka akapita mwe ndamira apeze kuti oma fx nchito alibe iwo angopita kuzibwana ana ndibwesa pano ndankolo wanga ana ndibwesa pano nda marume ndani ndi ndidzipanga zimecha ndingafune mapeto ake ngo sokoneza chiri choso tikuyenda ndithu kusamala kwambiri mwina pakhale chiphunziso chachikulu kuti Malawi tikamati Malawi mwina tisamaganize kuti tsiku lina lake tizangopezeka tachoka takakhala dziko lina ya
mwina tiku Britain
mwina timaganiza kuti uro titasakaza sakaza lino basi likhozo zangu lisiya nuchoka mama akakhala mwina ku Kenya nonse Malawi nzosatheka
kungo so
dziko lathu ziko lathu ndi lomweli mpaka kale kale tikali wononga amene ata safari ndifeyo ndi mibado ina imene tibwera kutsogolo. So zili kwa ife kukonza dzikoli tolinga modzi modzi paeka kutenga vogawo kuti tilikonza.
Tathokoza wanangu ife chokhala nafe mprogramu ya Kwagwanji.
Ineso nditokoze.
Titokoze so amene matone na kumaso ndi manga zanu zimene mwapereka pa nkhani maga maga zimene timakambirana pano. Ife tima kundira nanu kuti makhana feri modzi. Ino dzina anga ndi Ofiso Hawi ndi wanangu wachafumira mmodzi mwa kwa zankhani kuno ku Times Group. Tichezumiro ino masiku akubwerawa tizani kuonera kanema wa Times.